Kulfi, ene Amyra, ena wamo ekwa kokoje Sikander enkwa ambre kura wamo inya call edi ifri ubi owo se Sikander enkwa eda denja imo ene ntino wamo embra emejo nisi siara na se wamo ambante modia nene ngye Sikander suno ibi wu ne mpono nipakono akache wamo se wamo enko eye wamo fie dadano imo eho ensono ena Sikander ewo akufi ene Amyra eko ho ni ibidi echire ni ako eko koshe ni ya ebe koso yo ho ansana and no ABC no Sikander nan kane album launch and B eba ababe koso den suno isain wano energy me and tokwan into no Jimmy en she say Sikander ebe launch ne album no nsa ho ntuno a poison aya Sikander ne partner no a eno no enam so ema album launch nun suno eko ye bibi pasa ebe she say ne nun suno ABC akọ e update ye mo na sam ready ya dia Jimmy aba abibe hunu ya Sikander aya nyinara Katen ne kidnapping warehouse no wa a ohye yen so no acha sento kwane dia afi ene imu e ba bibi wura ankasa a Sikander eka so no ne die e kwane onam so wono wono no onye na adwen so bi free so na obese e Jimmy ankasa ankasa sanso no na Jimmy so no e kase obese e wono Sikander single and some enu si dia be hwese ne besi akọ e o update e so we a little singer Kulfi update at studios channel and so na crown jo me ba be kin kan ama wono ba ma din subscribe to your channel we na update ya de ebe bro biara no won sa ka e wo phone e so oba ye channel we ya so am oba abebe she na dum tv live written update telenovela when jo mo bi bi e fa telenovela wono sa wo phone okwa google na sa wo search at studios a e wo enso na won sa e betimi aka no na ebe call little singer Kulfi update we so na ni a ABC no akọ akakọhwe say frase ye wa little singer Kulfi update we so a episode no frase ye wa bra Sikander we dey black money bi e dey amaraju na wakachire ne se unconvert no efa embra white money imo na samre ni nyina no na inspector e di Sikander ichi asa inspector we nzo no e suspect se Sikander e jashishe no e ko so e wo warehouse e wono anhwa e be ye wono e na odi se dwuma no na eno e na Kulfi ene ne na fofo no so no e ko Sikander e nchen na wo mo e ka kire no se wan kire wo mo endwom to ha se no na Kulfi haba bibi hono ni ne papa aye nyina bɔne a ne papa yi di nyina nso na wihunu sɛ ne papa Sikander ɛda so ɛwɔ ɛhɔ ɛno nti na Kulfi ɛpɛsɛ ne papa Sikander ɛsan ɛba ebiom ana ne papa pa no ɛsan ɛba bi ɔpɛsɛ wɔsesan no na ɛno ɛna Sikander nso no adwen sɛ sɛsie deɛ ɛkwan bɔne no wa ɛna menam so wɔ no na ɛmpo no obi a ɔwɔ ɛyɛ akoma kan no ɛno ɛna wɔbɛtumi akyerɛ ndwom toɔ na ɔno na ɔka daabi ɛde akyerɛ nkwadaa ne sɛ daabi na ɔntumi ɛnkyerɛ wɔm ndwom a sambere deɛ ɛhu ne sɛ wɔduru ɛyɛ sasabansam level ɛno nti no ɔntumi ɛnkyerɛ wɔm ɛno ɛna by force no ano Kulfi ɛde gita ɛde ɛhyɛ Sikander nsam ɛno ɛma Sikander ɛyɛ emotionally paa ne mpo na Sikander ne ho ɛpopo no ɛmbere kura ɔkae ɛnam abɔne no a wayɛ ne nyinara ɛno ɛna Kulfi ɛba ma no na obisa no sɛ biribi biara ɛyɛ okay anaa na mpo no ɔpepa Sikander de ne ase nusuo ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ wo deɛ mɔwerɛ ɛmfiri biribiara na ato ndwom fama yɛn ɛno na Sikander ɛka sɛ mentumi ɛnto ndwom o na mpo na nka ɔba bɛbɛsɔre ɛfiri hɔ akɔ ɛwɔ mmerɛ a Kulfi wɔfira sɛ sɛ ɔɔto ne favorite song na no ɛna raju ɛba yɛ ɛne aberanteɛ bi ɛhyia yɛ na aberanteɛ no ɛhunu inspector no ɛna wɔdwane ɛfiri hɔ ɛkɔɛ ɛwɔ mmerɛ kora na ɔteateɛ mu policefoɔ no ɛba o na no ɛna radio nso no ɛhunu no wɔ ɛna wɔn nso no ɔde mmirika ɛfiri hɔ ɛkɔɔyɛ na nso no policefoɔ no ɛde mmirika ɛdi n'akyi na wei na Kulfi ɛba Sikander nkyɛn yɛ ɔkura yɛ gilta na wɔma Sikander ɛsɔ saa gilta no ɛmu na ɛno nso no ɛna Sikander ɔfira sɛ ɔkaekae ɛkwan a ɔfa so a wɔhye warehouse no ɔhya sɛ sɛ ɔnya memory flashes ne no ɛno bubu ɛyɛ gelta strings no emo ɛno ɛma Kulfi kra no ɛho ɛdwiri de yie paa ne no ɛna Sikander wɔde gelta no ɛsi baabi ɔkɔ ne dan no mu hɔ ɛna ɔkɔ ɛkɔkɔ lɔke no ho ɛwɔ ɛhɔ na ɔwie yɛ no ɔde ne nsa ɛde tu dia no ɛso ɛna ɔka sɛ ɛma rain free ɛsɛ ɔwu na ɛni kwan sɛ ɔba ɛba bɛbɛ week na Kulfi ɛka sɛm mɛkɔ so a me papa ɛnkyɛn ɛmfa ho ɛne nea ɛbɛsi biara na mɛma n'ani agye na ɛno no ɛna kati ɛhunu Kulfi na ɔbisa Kulfi sɛ adɛn asɛm bɛn ɛna aba ɛno na Kulfi yi a no sɛ ɔ ɛnyɛ biribiara na Kulfi ɛka sɛ mɛkɔ so a me papa ɛnkyɛn sɛ ne bɛyɛ me papa ɔnyɛ ɛne mabɔne biara ɛno na Sikander nso no ɔhunu sɛ Kulfi ɛba ɛna ɔka sɛ oh no ɛni kwan sɛ ɔbɛba ɛba bi hunu nokorɛ a ɛfa meyareɛ no ɛho ɛhɔ ɛna Sikander ɛtwa hweeɛ ɛwɔ ɛmpa no ɛso na ɛno ɛna Kulfi nso no hunu Sikander sɛ ɔda ɛmpa no ɛso no ɔno ne deɛ n'adwene ɛyɛ no sɛ na Sikander ada ɛna ɔka sɛ papa menim sɛ ɔrefa ɔyaw emu na wom feel good nanso no meha wo kora na me Kulfi deɛ ɛnyɛ adeɛ a mɛgya wo ankonam menim sɛ woyɛ nipa papa na wo deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛyɛ ɛnɛma bɔne na mesan ɛpɛ me papa dada no abiem na wei deɛ ananeɛ mwo sesiere no ɛnyɛ wɔ no ɛne me papa no na Raju ɛna wɔno nso no wɔde ne ho ɛsieyɛ ɛna wɔfrɛ Sikander a policefo no di n'akyi ɔfrɛ Sikander Kulfi ɛhunu kɔɔ no a ɛba no ɛna ɔdwen sɛ ebi a wɔn ɛɛplane bibibɔne biom dabi da mɛɛma wei ɛnsi na ɛno ɛna Sikander wɔsɔreyɛ na ɔfa kɔɔ no ɛna ɔfiri ɛdan no mu hɔ ɛkɔɔyɛ na ɛno ɛna Raju ɛbɔɔ no amanneɛ sɛ policefoɔ no di n'akyi na mpo na Raju ne ho ɛɛpoporo yie paa ɛna Sikander ɛkaa sɛ mɛɛ ahɔɔ koraa na ɛma tension ɛntɔ wo so mɛɛba sɛsi ara ɛna Sikander ɛfa ne nduro no na wei na Kulfi ɛka kyerɛ ne ho sɛ ɛnyɛ adeɛ a mɛma ne kwan ɛma n'akɔ na ɔkaa sɛ papa mesrɛ wo mɛnkɔ na kɔso atena ahasɛ yi na no ɛna Kulfi ɛyi a no sɛ meba ɛnkyɛ kora no mɛsan aba bio mu na adwuma bi ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ mekɔ ɛkɔkɔyɛ na no ɛna Kulfi ɛka kyerɛ no sɛ daabi papa mesrɛ wo mɛnkɔ tena me nkyɛn tena ha sɛ yɛbɛkɔ so aka yɛ ho abɔ mu na afei nso no sɛnea na nneɛma ɛsi ɛteɛ kane no yɛbɛsan akɔ saa mberɛ no ɛbio mu na ɔkɔ so a sɛ wɔ sɛ Sikander sɛ ɛma ne nkɔ ne nso no Sikander nso ɛpia no ɛsi baabi na ɛno na Sikander ɛba yɛ ɛne Raju ɛba bɛbɛhyia yɛ na mpo no na Raju ne bu efu no kakra yɛ a wɔka kyerɛ no sɛ mberɛ a mehia wɔ paa no na wonni ha ɛma me ɛna Sikander ɛka sɛ ɛdeɛn ɛna ɔka no tie me nsɛm hu no no ɛyɛ na ɔgyiri sɛ meme deɛ megyaa wo sɛnea policefoɔ no ɛbɛkye wo anaa mpo no mepu hye me babaa no sɛnea ɛbɛyɛ a mɛba wo nkyɛn na sana a mberɛ a Sikander ɛpushi Kulfi nso no Kulfi ɛde ne ti ɛkɔkɔbɔ adeɛ ɛma wo praeɛ koraa na no ɛna wɔtee sɛ himat n'ani agye ɛfa ɛyɛ sɛnta bi a yɛbie ɛde ama ɛyɛ ahɔhofoɔ na ɔmo ɛɛba India no ɛno ɛna ɔka sɛ this time round no me nso so no mɛkɔ hɔ bi ɛna afei nkwadaa no a ɛwɔ ha se nso no mede foto bi ɛde ɛbɛkɔ akɔkɔkyerɛ wɔn mo ɛwɔ hɔ na ɛno na kati ɛka sɛ Kulfi hwɛ ahasɛ deɛ ɛyɛ baabi a ɛyɛ fɛ paa o na Kulfi nso deɛ na ne focus nyina ɛne ne sɛ ɔbɛhwehwɛ Sikander ɛno ɛna ɔka kyerɛ kati sɛ wo deɛ akyire no mɛhwɛ ɛbea a woka nom ɛno no ɛna Raju nso no ɛɛka kyerɛ Sikander sɛ wabo hu ede ama Kulfi na suno me make out inu e odie oye pese mi nkomanya eho ena raju ena fi Sikander ifra sese womo e ko ntokwa empo e ma Kulfi kura no ehu no yise womo e ko na se nkrofo a womo adili na se womo e ko ntokwa dia na ne ne die e de ben ena ebesie ewo eho na we a little singer Kulfi update our at studio channel so na crowns will make sure I'm making kaya mawanum but more than subscribe to your channel we in update a dear baby beer and on sakai will phone away soon obey a channel we are swan baba baby share adom tv live written update telenovela when jomo be beer if I telenovela hono so for phone look google and as I was search at studio sir I want to know some a bit to me I can know ebeto aso wa little singer Kulfi update yeso na yahwe nia ebesi bio mo ewo eho se yeto aso ewo update yeso dia na ne ne die eye Sikander ena o kaache raju se enye nipa se ana metio na me dane obonsam na me kantam ewo njumwa metuo eso ese na me na mekwan so a na me ba aba bebeje wo medo ye pa na nya dia maya obi bi boni biara na nini ho kwan se meye wi crampo nenso no me ni option biara na me baba ne de o for ye mu pa na nya de nso a betumi ejina ano eno ena raju ye ano se minimum ni eye wo hawo neno na second e ka se enye yen ye hawo ena ye kasa e de afa ho na nini ho kwan se obi ra crampo no e kasa e de afa ho kra we hena raju e kase my sorry pa me die na mbo hu e de ama me manom na no hena Sikander e ka se anio sa pepe e na me kra no na mbo hu na sambren so no Kulfi on the other hand so na odwindwin se e bia e because of wo mo current situation ya wo mo e wo mo no na no e na ama Sikander adane aba abebe eye nipa foforo no na Amyra Kulfi ene Sikander ena ne album no wa oba abebe launch no wa mo esiesi wa mo ho e de ma eno no na we ena wa mo ekoku drew sa venue e ho na Kulfi ene Amyra shedie na wa mani aji ye pa eno ena Amyra share sa e bia no utimu ni ye pa se e ho eso pa se ne wa mo esi ahyehye ho nso no in fact na eye fe ye papa pa wa wonim Amyra ajese ajese neni ehunu ade e fe ne no no na Amyra e ka se ah ha idi e so pa wo na hanso eye fe pa na sa sambre ni nyina so no Jimmy abaho na ebo na Jimmy e de no ho e de ire eye audience no emo na Musin ichia Sikander eno ena Sikander e introduce ni nkwada no e de e chire Musin na no ena Musin e ka e chire Sikander se on take it over na obeba si siara eno na ofiri ho awa ko ye na Sikander nso no e ko ye ya sambre no na ensam trofo no aba eno njino na oko na chese wako akoko ene wa omo akasa na eno ana Jimmy so eto signal ade emma eye waiter no eno no ana waiter no ade bibi ade egu Musin nensa no emo na eno ana Musin di wono wonim hwio wonim posi ade bibi ade egu nensa no mo ninjino wofa ensa no ana kese o no mno grong 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 na eno ana Sikander so no e describing the album no e de atwe wo mo na o invite Musin se one bra stage no eso na on fa na no dis sem en fan be to ja sam bre ni nyina so no na Musin anom adekodie no a Jimmy adi egu eye ensane mu ama no no na eno e ma eye nani so e bri no am bre kra na okọ stage no so nyina ra imagine so de na nani aje efa eye katapul a oba bebe kono eho na empo no obo shantabai amaniye efa e eno no eho na chamber no so na Musin so se ni amdi kai kai no na ni so ebri no na na empo no na chese ensem no wa na oka ni nyina so no na ade no a onom no ama e na adwe anase chinchim na adwe a empo no na chese kasa no oka ni nyina so no na na ensem no ensisi so kra eno na Sikander e ka chere ni se wanko na onko onko tenase na eno ena musini so eko eye media fono enchen na okache wamo sem we eye $1 million hit album na mekache mo se empono enyadi obi biara ewa se mo nya suspicion biara ade efa eye album no eho na eno ena eho no nso no musin etwa hwe ye na empono media fono edi no ho fewo na eno no ena neni so etete no na ojiji media fono atem ena wasan etwa hwe ye biomo na no ena media no efra se se wo mo ebisa bisa Sikander ensansam ena uya no se release no album no wo mo entimi en release ni si siara na wetu e de ahyeda na empono apachao e woni a musin enso no aye no eho na no na Sikander so ehu ni se Jimmy e wo audience no emo ehwa ena wotia se se musin ni behavior no esesa ye enso no enye obi biara se eye Jimmy ena wabo sabra no na Amyra ena afi Kulfi so de na wo mo ebo wo mo homaden a ye bibi se ne wo mo ebe mi ama aye Sikander ni asiyaje emanu spirit no ababiumo na Amyra de na ochro njum ede ama Sikander na we ena Kulfi ebo ano hema ni timi ewie lyrics no eno ena wo mienu no aye wo mo adwen se wo mo ebeto njum no album mo na sabre nso no na Raju awo Sikander enchen na Sikander adwen se na medwen se bibi biara e ku good after se album no yebe launch no den so de bi enya de bibi biara e ku yie na onyankopon epe se because wa na finso no eye sa devilish plan winso no metwaso ne no na Sikander ifra se se abo eye ne nyame edua na no ena Sikander wa fre Jimmy na Jimmy ebisa no se wani eje machede no eho ana ena Sikander iya no se oh sa gift ne die na ya de ana me expect na no na Jimmy eka se minimo se ayewo ena kidnap e fate ena Sikander eka se wo de wo ye very slow stern one o da so ayo aye fate eho ombra Michelle warehouse no na mi wiya o series no masao eno ena Jimmy e kase afi de ehwe ne ame me de ebeye o siara na no ena Amyra nso onya call na ni parko no na ojina la he no esodo e ka chere ne se o papa ne nkwa eda isan mo bra na abeje no se wan ba ntemo de a ya ne ne de ebeye too late na we na Kulfi ebisa se enfa ena owo ena kola no eya no sem owo wufie dada no emo eno ena wo mienu nyina nso no era hye ye ekọ eho na Kulfi ne picture nso no eto eya himat ni na ya se eno ena obisa se na katapu picture we nso no enfa ena efiri eba ye na enkoda no ebura efie no emo na light no edumiye ena wo mo ebo ehu eno na Amyra ebisa se why ena ewo ho ena wo mo ifra se se wo mo ehwehwe Sikander eno no na Kulfi e ka se ewo se ehwehwe papa ena Amyra e ka se sana te dia en dia ma ehwehwe efie ni nyinara emo na no ena wo mo ekọ music room e ho na wo mo enya atenka no ese ase ni obi awo aye efie no emo no na no no ema wo mo ebo hu yie pa na yebehwe se ni bisi akọm ewe ye next update ne so ba o maden subscribe to ye channel we se ni update a ye de ebe bro biara no wonse bitimi aka oba ye channel we eso an oba abebe hwe na ye next update no ni a ebesie bi e wo so ene se Kulfi ana wa parke ne niema se okọ aye katapu eho na no nsuru ye behwe se ni bisi akọ ewe ye next update ne so na subscribe to ye channel we na update ye de ebe bro biara no Onsaka ewo fono eso oba ye channel we eso am baba bebe hwe Adom TV live written update telenovela when jom bi bi refa telenovela hono so fo fono ko Google na so search at studios a e wona wonsa ebitimi aka no e next update no so at studios e de bebro na crown je meba be king kan e de amount me no ye be share our next lights of analytical single Kulfi update eso ma